Frakari jalan kari guna pamile is rom sanza famous police skom kelen kel tai chaw e tumana ho ma jordan and I'm trying to check 19 July 2021 go Monday and to ken ngom vulo and I'm trying to sham sala fulia kare jam go skom kela ga kel tai cha chok lek kulen kobeni e kabala yes to command city is into sami sibonga kulpa ma sala se behle nawe umkhamand ikso apanga timbe tsadatu ukuza phakwe tsala mpoke timbe yes trainte ngal tai cha singena ga kla kulwe ngal tai cha nai phage Dr. Keselezi, Professor, and Mandumani Gal Gaitalamika Makale, Tum Twensi, Ulobilo Bilobiza, Welkin Radio, go on Kuna Matatolo, Gal Gaitagam, Chokla Kuluga, Fumano, Epio, Tumay, Lomzazi, Uchonjaka Kulu, Uenapa, Uti is United 8 FM, Uzogazo Tolomo Pindao, Nogam Sambi Gales Tolik Frequency, United 8.0 FM, Dumandumani, Dumasiswe.
Sasam Yavan and Delam Zimba Betcha Betcha and Pazan and Pazan is your Zamato Tabon, never set and never send him by him. Quanto Quasikas. By Kalamans. Dictionary in the way to do the Halunjanga Petten do nothing a cow pizzy or nothing a fuller one net. San Bonani nonke Abang Lale and Jangaman Jabanguga Facebook page, Nyangayo Dumomzo, I am live. Instagram, Dr. Keselezi ngi live na kona. Njenga manje vula uzwel. I wonder namhlanjuthi.
Rhoqo xanga bangomvulo dokotela. Esala sinde wonya postetha ngezinto ke ezigozibaz ncede uluntu kwindawo apho ke bakhona abantu emaphandleni ekhona emadolophini kwindawo bakuzo zonke nje jikelele ke izinto ezifana xa sithi isintu sam sibesela ngento yakho into ongayibonekwanga zininzi izinto ungashonelanga sizichaza kodwa before siye kude mkhaya ngicela siqale mhlambi sibulela abantu ebekutheke nogo ebafika ekhona yes
ecaweni sibonge kakhulu mfowethu abantu bonke kade bekhona esontweni on a Sunday sibonge kakhulu nabantu abaloke bengenile besibuka ku YouTube baphinde basibuke nalaphana manje ku Facebook page na ku Instagram siyabonga kakhulu mfowethu
akunjalo mplobule kanye ke ende efuna kuyenze wenze show ba uphostelwa yiyo ukuthi usubscribe ku YouTube channel ka Dr. Keselezi xa usubscribe ke pa ku YouTube ka Dr. Keselezi uyangena nje ubhale DR
Keselezi
Dr. Keselezi noma uhambe yoku Black Life TV nakona bese uya subscribe dokotela nawe ndicela usubscribe kwa wena
sengibenzile lokho
so kwenzile dokotela ke umuntu ngeke aphose lutho namhlanje singendabeni enkulu ethinta wonke umuntu noba ungasenkolweni noba kungabe kuyiphindawo kodwa ngiyathemba into obona ke nawe izokuthinta kakhulu indaba siyafisa ukwazi njengomphakathi sibonile ke kwicawa eziphelileyo ke kunento ethrenda kakhulu udokotela ehlanganisa umthi yena siqu ngezakho izandla ehlanganisela enye insizwe khona la kwaZulu Natal ufuthi wayinikeza yayimpumelele into ebeyenzela yona but ensukwini nje ezingakanani siboneke futhi seyizisa kungaleyo mthetho siyafisa ukwazi uba umthi kakuhle kakuhle intoni isebenza kanjani unexesha elithina eyobekele wona dokotela ndiyathemba le ndaba uyayiva wena umuntu uthe ithethe into ube sewuvele wamva yonke into ubufuna ukuthini lo muntu
okay good question mfowethu noma bengingayilindele ukuthi namhlanje uzongi-interviewa ngokholigi ngizombiza ngokholigi wami because ungizwe ngisebenza naye isikhathi esiningi akayena usihlobo sami akayena in but is my colleague so ngasho ngithi sengimthatha ngokuthi is a close friend because sisebenza sonke ungibuza umbuzo impela ade ngingawulindele and ngeke ngabona kuqala okokuqala one kuqale kwa trend ukuthi why umsholozi waboshwa Keselezi ukhona number 2 why ungizwe eboshwe ukhona sizoyiqala number 1 la abantu they need to understand ukuthi umuthi uyasebenza makufanele usebenze futhi siyasiya ugaya sizinyanga but uma kufanele umthetho uthathe indawo yawo uzoyithatha indawo yawo
okay
umuthi makufanele uthathe indawo yawo uzoyithatha uma bekuthiwa umuthi siyawenza ukuthi wonke umuntu ogangile angaboshwa ngabe baningi abantu abenza violence ngaphandle ngibheke la ngiyakhona
okay
sifika uqala nongizwe wafika kumina athi ngisebenze uma ungisebenza ngiyahamba ngifuna ukegoli
yeah
ufike kimi as a client mayifika as a client I'm not allowed to ask a client mina uthi uye goli yowenzani
oh okay yes
uthi kimi ngifuna ukuyapi egoli and mangegoli angifuni ukuphazanyiswa amaphoyisa angifuni ukuboshwa ngisebenze ungitshela prior 2 days prior And then ngakwenza lokho wahamba futhi waye goal. Sizobona sizokhumbula post ama video ngiyabaleka kwenzeka ukuthi but sengizengabuya angiboshwanga. Yayizwa leyo nto. Of which point number 1 isiqedile.
Okay.
Umuntu njani usebenzile.
Okay.
Abantu abakumaka ngalokho angithi. But mabe comment abazothi bona hayi inhlanhla yakhe idlozi lakhe. Umuntu okholele esintwini ubonile ukuthi cha ikhubalo lisebenzile kunensizwe yazi yakhipha ivideo eyayinayo yathi angazi lo muntu uphunyuke kanjani kodwa bephuma ephunyuka. Number 2 asibuye endabeni yanamhlanje. Endabeni yanamhlanje I'm the one yimina nyanga yakhe engithe kuye ndoda you are a South African.
Yeah.
Umhlali wase South Africa.
Okay.
Njengoba umhlali wase South Africa kuyokusiza ngani ukuphila njengenkabi. Inkabi uzwe wazi ukuthi iphila ngokuthi igume. Ihlalise ebhodweni idla umuthi umuthi wokuthi uzitha zingayitholi umuntu ukuthi amaphoyisa angayitholi umuntu oyinkabi ngempela obulalayo akai enjoy imali yakhe because impilo akai enjoy because isikhathi esiningi uhlale baleka uyacasha ngathi ngizwe kuyokusiza ngani ukuhlala njalo udla umuthi in ake wenza into eyi-1 iba indoda manje into engifuna uyenze wathi kanjani mkhulu ngathi kunento engiyange ngisho mina ethi sibindi uyabulala sibindi uyaphilisa uyayizwa leyo nto. Njengamanje sokuma asiye kubona and ama results engwa expectayo namhlanje ikuthi boshwa mawuyibosha kunezinto uNkulunkulu akudlulisa kuzona ezinzima ukuze yempumelelweni kunabantu namhlanje abahleka ukuthi uboshiwe impela ungizwe was expecting that buza mina I was there yimina engimthathile ngathi mina ngiyok hand over emaphoyiseni yimi. Lalela funny amaphoyisa ambophile uzoba shocked bebehlala bemdlula everyday baphethe warrant of arrest
abamboni
babehlala bemdlula ungizwe bebehlala bemdlula nje bemdlula la bemdlula abamboni up until ungizwe I went there yimina umedika ngizwe iadvocate samhambisa safika nangu ngizwe sicela ukuthi makunecala elikhona mthatheni then lalela kumuthi futhi ungenapi kufanele abantu ba understand into eyi-1 uma ngithi mina ngiyoyinikele emaphoyiseni umuthi there is no way ukuthi ungabhitha icomputer uma icala selifakiwe lifakiwe ngeke umuthi ufike uzoyidelete udelete computer that's a magic i-magic isalamusi lelo kunomehluko phakathi kwesalamusi nomuthi sikhuluma ngomuthi lalela ke ikhubalo lidlala kuphi ikhubalo ngithi lidlala makuthiwa lo muntu angithi uyakhumbula ukuthi akakagwetshwa akakagwetshwa mayingakagwetshwa kufanele ahambe inkantolo ahambe lithethe liqulwe then sesiyoqala ke nimsole ukhethele ukuthi iclient lakho lihlule kanjani icala laze lagwetshwa ukhona yilapho ke mina sengena khona ukuthi ayindoda mawuloku attenda nazi izinto sebenzisa ukuthi usebenzisa ukuthi usebenzisa ukuthi sibone ukuthi uyogcina ugwetshiwe yini bafike abantu bathetha ku social media why ukhehlelezi ubaba umsholweze boshi ukhona no they need to understand one thing ubaba umsholweze was not my client bengeke mina ngisuke ngiyogqamukela indabeni zakazuma ngigijima ngiyongena ngithi mina akenze ukuthi no he was not my client even though besim respect namanje futhi ngisam respect but if it why a client yeah maybe ngiyithole that opportunity maybe I would have done something but nakho kunento eyi-1 mfowethu lento ngizoyifanisa nokupha noma ungahamba lobulobo uyolashwa eCuba esibhedlele sibizayo kakhulu kuna but kunento ebekiwe umila ngalokufa selifikile lifikile angeke uzokushintshe lokho
ngisho
umkhulu mfethu ngisho ungaphathi medical aid enjani esibhedlele sibiza kanjani but ukufa mase kufikile kunjani kufikile umuthi yinto oyisebenzisa ehambisana nesidalwa sakhe kulekelele izintweni zakho uqala uyikhulumise before ungizwe la khona wazi kahle ukuthi mina I'm proud of ukhehlelezi because mina ngiyinyanga eyi-1 eneqiniso ezokutshela futhi ngiyakutshela ukuthi yabona lesifo ozofuna ngikulaphe sona lesifuna udokotela wesilungu lesifuna ukuthi ungizwe mina ngiyile nyanga eqala ihlale nawe phansi ngithi lalela ke la siyawina la yabona ngathi ngimlaphe egoli ngathi uye egoli even though ungafuna ungitshela ukuthi what you mina what you addressa media briefing. Ngathi ke uzoyenza lento yakho ubuye. Wathi ngeke ngiboshe ngathi ngeke uboshe uzohamba ubuye. Futhi ngizoyenza sure. So le imina ngihlale naye phansi. I remember ngiqala ukumncenga mina Friday. Ngizwe mfethu ngiyacela. Asambe manje mfethu. Hamba uyinikele emaphoyiseni because wathi makhosi kuyafana labantu laba abangibona bangihluphi ngathi no uyophila kuze kube nini uphila lempilo yokuthi lokuhlela endlini ubuka iTV ubona izinto never you are a South African unamalungelo unama rights if ever fanele ubhekane nengalo yomthetho bhekana nayo so njengamanje ake sambe mfethu ngiyacela Monday zinikele bayindoda ngithi ujoiners azikhale azikhale ke siya khona ke manje siye khona wathi okay ima ngiqale ngidlule emthini ngathi ha eh
ima kancane
kukhona izinto ofanele uyidlele umuthi kukhona izinyo ngafuna uyidlele umuthi ezinye izinto zifuna ukuthi unike ummeli indawo yakhe ummeli adlale indawo yakhe but manje zinikele emaphoyiseni and then he did that
kunjalo propholi njengoba sifanje mhlawumbe umpropholi naye akalukwazi ukabuza umbuzo othile ekhaya ku 0604807164 enkubeni hayi umuntu othufuna ukubhekelwa but umuntu othufuna ukubuza nje ngomuthi
asibatshele mfowethu ukuthi next week ake sithi from the start of the show sise siyivala siyahlola
uvile ke mpropholi
yabo ukuze umuntu wonke mfethu understand because namhlanje sizokhuluma ngale ndaba yomuthi it's not about ungizwe it's not about what but if you want a clear understanding sizokuchazela ngomuthi ngoba kunabantu abashaywa isalamusi kunabanye umuntu okhishisa imali ebank especially isishaya kakhulu othisha othisha kuthiwa hambo resign ukhipha imali yakho yonke bafike labantu bangaphandle athi ngizoyi add ibeningi uyi-edda kanjani yazi ezinye izinto mfethu izifuna i-common sense yazi enyangeni mawufika ukhona enye into efuna ukuthi inyanga uyilalele uyizwe ukuthi le nto iyayenza i-sense lobilobe ubulele phambi kwabantu bonke wabulala uthe ma uqeda kubulala awunayo ngisho imali kameli awunayo ngisho imali yani yes ungaba nayo imali kakhehlelezi yokuthi alucala but ummeli ma unganaye izoba kanjani izozwakala kanjani lento because kufanele lento ihambisane mfethu umuthi nommeli kufanele kuhambisane yayizwa le nto kodwa ke ake sizwe ukuthi imibuzo yabethini
ake siye kuwe mpropholi ekhaya ku 0604807164 sibo mhlawumbe ngabe wena umbuzo wakho uthini siqoqo nengqo straight emthini sithenda ngendaba ethinta umthini namhlanje hayi ukubhekelwa utshilo kudokotela ba professor ba kwivekezayo nakanjani abantu bazobhekelwa ake simthabathe enqubeni sikubulise molo ekhaya
yebo njani
siyaphila
baba sikhona kanjani ba
hayi siyaphila nathi yebo yebo ngakubuza nje ukuthi yenze kanjani ulokuzana
umuthi uthi awusebenzi ungakusebenzeli okay it's a good question mfethu asithathe omunye futhi lobilobi ukwenzela ukuthi ngiyiphendule simthathu ngizokuphendula futhi ulalele eradweni
alright esikhule phambili ngengelgrecha simthabathe omunye mphulaphula siba mhlambe yabuthini enqubeni siyakubulisa molikhaya
ubilobi afika sanze lizimdala
sikhona mfethu kunjani
yabo hamba yakho bakhe
baba siyaphila baba kunjani
yabo ikhumana sitheza hamba umbuzo wami uthi umuthi wakho uthatha isikhathi esingakanani ukuthi usebenze noma uthi ngiyafika namhlanje and ngiyofuna mhlampe kwayenzaen khathaphele isikhathi esingakanani ukuthi uqale ukusebenza and futhi ukhalelweke isikhathi sethu usebenzise ngaso
allright
Okay.
Sithatha omnye futhi. Yes, sithatha omnye mphulaphula sibo mhlawumbe ngabuthini yena ngalixesha enkqubeni egama layisintu sam ukwizi lo mzantsi siyakubulisa Monica. Usenkqubeni siyakubulisa Monica.
Molentata.
Molo mama unjani?
Ndiyathenga kunjani?
Sikhona nathi mama. Uthi nokumbuza about umthi?
Kuyano zanela nabadeta. Ngakho buza mina kutathi ba umuthi usebenza kanjani?
Okay.
Okay.
All right.
Nise ungavumeki tu ungasebenzi.
All right. All right, asiqale kokuqala mfowethu. Oqala utheni?
Uthe oqala okay, asiqale lo ngqibela.
Okay, asiqale lo ngqibela. Uthi umuthi usebenza makutheni? angeke uze usebenzise umuthi mfowethu umsamo wakho ungacaci kahle ngoba kufanele uqale sise umsamo wakho ube clean ukuze umuthi mawukusebenzise lento isebenze njenge magic abantu bayibuza ukuthi wenza ngani kanti umsamo wakho clean. There is a way uthi mawufika kuthina siqale sikutshela ukuthi ukuze umsamo wakho usheshe urespond kulento esiyenzayo awenzi u1 no2 no3 ukukhombisa idalwa ukuthi cha umuthi uyawudla manje. Number 2 uthe ubhuti lo omunye uthathe insuku ezingakho umuthi wakho ukuthi usebenze. It's not ukuthi umuthi kakhethelezi. Remember ukuthi masikunika umuthi we communicate nesidala sakho. So isidala sakho esivumayo ukuthi sivumelana naye yini ukhethelezi noma wena uyasenzela yini izinto. Kungenzeka mangikunika umuthi but awukho umuthi othi mawuthola manje usebenze manje. Never isalamusi lelo umuthi. That is why mangifika lobulobi ngizothi kuwena awuhambi yogquma 7 days noma uhambi yogquma 5 days noma uhambi yogquma 3 days because ngiyazi ukuthi while ugquma kuneyidalwa nokhokho nogogo neyingane zachitheka nobaba esibasondezayo kuwe. By the time uqeda imeli ibiqala leyo nto isebenza kuwe usuhlambulukile emzimbeni usuqala ususebenza.
Alright,
ukhona umnye osabhala manje ukuthi ayikho leyo nto uzuma waboshwa. Ngishilo ngathi angihlange nikhumbule abafowethu kunabantu asebelahlekile lobilolo. Yonke lento mayiqala yenzeka basuke bathatha ukhehlele izibambeka kwipolitiki. I'm not a politician. I'm not a politician. Why ngingafuna ukuba yipolitician? Because nginama client kwi-ANC, nginama client kwi-DA, nginama client kwi-EFF, nginama client kwi-Inkatha. Ngakhetha ukungavoti. Ngakhetha ukungavoti, ngakhetha ukungasupporti lutho because ngibathanda bonke zingane zami zonke. Uma kukhona phula umthetho akufanele ngithi mina hi low right hi ungizwe ningibona bengiku front line noma ngikhuluma kanje ngikomenta. It's because sisebenza sonke uyi co-host yam hoster yaza ku YouTube uzobona makwenza ama interview in so omunye umuntu izomdida ngale athi hayi indaba ukhehlelezi ekhulumela ungizwe indaba iyasidina lento mawudineka dineka. But at the end of the day lo muntu uyi colleague yami sisebenza naye and angeke ngihambe ngesikhodi ngifike khululana uzoma. Never. Why nginama right wapi? Anginali right, anginali ilungelo lokwenza le nto. Umuntu onelilungelo lokwenza le nto umuntu osiphethe njengamanje onama powers wonke of which ngeke ngize ngiphikise umthetho wakhe.
Qhubi igama la isinto sama sikubonise uthi sinombuzo Moroka.
Ninjani?
Sikhona unjani?
Sikhona nanzo. Ay, ngizongibingelela nje lapho kumkhulu.
Yebo ba.
Mkhulu. Ya mkhulu njonga sazi ngokuthi ushaya ukuthi yayine advice mkhulu mina bengifisa hlambe ngelinda ngazi kodwa kanjani ukuthi hlale nje sibonisane mkhulu mina nawe sibonisane kuwumi emomkhulu
akunankinga.
Alright, kuvakele mkhulu. Sikhule phambili sithathe omnyake ufuna ukuba ngu-advisor kamkhulu e-applya. Enkubeni siyakubulisa Monica.
Amthethe nodokotela.
Yebo ba.
Uthi umuntu ukuthi uvele nje ukusebenzele.
Yes, ungaphandle ukuthi uyoqhuma, ngaphandle ukuthi uchathe uphalaze uthini, uvele usebenzise nje ukusebenzele.
Ngizosho futhi. Ayikho le nto. Umuthi mawuzosetshenzwa mfowethu 27 kuwe ufanele ingene egazini. It's either uyachazwa ngesixhosa or ugcabe ngesizulu noma udlule esifuthweni lento uyikhulumise esigqumeni noma ujombe izinto thizeni kumele usetshenzwe. Yazi mfowethu abantu sebabuka kakhulu YouTube. Kwa YouTube sineyinyanga zangempela, sineyinyanga zamafake. Ezinye ezithatha mayibona ukhehlelezi naye khuluma ziyahlala zikubuke zikubuke zithi ayi nami ngayikhuluma lenzi ishintshe nje kancane. Umuthi into ejule kakhulu lobulobo.
Yeah.
Ijulile lento ungabona abantu bekubiza ngomthakathi noma bethi ngeke kuthwele lo muntu ingoba kukhona amandla abawabonile kuwe noma khona into abayizamile kuwe bethema beyizama bahlule kuyenza leyo nto basebe yabona ukuthi cha umthakathi lo. Into engisho ngithi mina mpwethu njengamanje ukuze abantu babone ukuthi umuntu ukhona khona igama eliyi-1 engizolisho ukuze abantu babone ukuthi umuntu ukhona futhi uyasebenza nginike lobilobi u21 days Not 14 days.
From now.
Yeah, from now. From namhlanje ngoba ukusebenza ngiqale kahle namhlanje ilakade beqala bengena abantu khona. Mina ke mangisebenza mfowethu ngisebenza umlungu, ngisebenza India, ngisebenza umuntu omnyama, ngisebenza ikhaladi. Zothi lalela ke. Today ama appointment ade nginawo abantu ebe u 86. Kulabantu abawu 86 ngibalile ebhukwini. Benginabantu abawu 9. Bebezela ama business wabo nje ukuthi kwangena abantu bagqekeze. Kulabantu abawu 9 ngabacharger. Abawu 4 they were willing to pay imali engibacharge yona. But asinankinga. Ngase ngithi mina kutholakala imbuzi eminyama. But hayi akunankinga ziyakhala. So 14 days uzobona abantu bazoyihlonisa ngeke baphinde izitolo zabantu and ngiyafisa lento ibuye futhi. Uzobona lapha abantu base South Africa bayohlonipha lapho. Into mfethu isitolo somuntu ungasithinti. Ungasithinti ngenhlanhla abakazi badidekela kwesami. Any of my shops abazazi yona bangazaza abakaze badidekela kuzona futhi lokho ngiyakubonga but mase ngikwenza lokho engikwenza ngembuzi in ukhumbula ukuthi ngikwenza ngenhliziyo ebuhlungu kodwa ngizokwenza ngoba phela nami umsebenzi wa onjani owami nami ngiphila ngawo lo msebenza ngithi into emnandi ukuthi angithakathi uclient elibuye kimi lathi bangeni lesitolo sami yayizwa leyo nto mabe ngena esitolo sami ngithema ngifika izibi ngayithatha. That is why ngishilo kubantu ngathi mina uma uthatha into yomuntu siza siza phuthuma uze kimi kuqala phuthuma ufone noma ungasafona angathatha imoto yakho ugijima khehlele ezingathatha ukuze ngisheshe ngisebenze ungayithola usushayeka ngendlela engaqondanga ngoba zizowanda iy'nhlanya. Bazowanda abantu abahluphekayo, bazowanda abantu abazogulela imiqondo, abantu abazophelelwa into zabo zonke ngoba sazi sishaya bani. Thina siyasebenza sizinyanga enesibizi.
Bulobulo yayivale ndaba le dokotela ndiyazi ke mhlawumbi zikhona izinye zemveliso zakho ezikhona ikakhulukazi kumakhemisi akho asezingeni eliphezulu kakhulu zasicela uba kweyiphi indawo nezinye ke zemveliso ezikhona
sileyiphindiwodakajini ngiyaphinda ngiyasho ma uzazi ukuthi kwangena esitolo somuntu zwana nekhemisi kakhehlelezi ukuze nama ngithi ngiyashaya ufika umuntu wami uthi hayi lo ngiyamazi lo ngiyamazi lo udla izinto zala ekhaya. Ngishilo ngathi amakhemisi asevuliwe livuliwe 407 Salmon Grove livuliwe ikhemisi lami la ku-Anton Lembede selivuliwe khona ilof and commissioner ibuildi lase-CCMA eGoli selivuliwe ikhemisi lami at downtown next to Spa eWit Bank selivuliwe ikhemisi lami ePitoli Pretoria CBD selivuliwe ikhemisi lami eVerelem next to Department of Labour selivuliwe ikhemisi lami Marisberg 176 emva kwase Home Affairs selivuliwe ikhemisi lami gijima gijima kuyonyathela kwakho laphana uyothola uthola izinto zokugquma uthola izinto zokuphuza yeyi ngiyacela mani lobi lobi yazi abanye bathi mina ngeke ngize ngisikhiphe lesa screen lesesilapha ngenzela ifavor yazi kuhle mfethu ukwehlisa impakamo abantu bengekho yehlisa ipride
uwedwa
nje ukuwehlisa ukuphakama uthathe lezo zinto oyitshinga ngoba umlilo uyeza mfethu abantu baqalile manje ziyahamba imoto one by one abantu bayabhuka ama appointment bayangena and baseza more ilaba afuna ukubona khona izinto zenzeka uthe sami isitolo ungaphinde udlalele kusona ubuzofila kanjani wena ucebo lethu ipumte gijima nebhokisi lakho omunye lalela abanye bazoloko bethi ama jokes abantu baphuzile baphuzile omunye besho ethi mina ma ngikhiphe kumasincwabisane senginelami ibhokisi endlini abantu angithi bathatha ukuthi uphuzile abazi ukuthi nengqondo mayisihamba omunye uthe mina nginegrosa nginemhlubulo wonke wengulube nginenkomo icala lonke lenkomo mina ngiright nje ngithathe ngatapha ngatapha sebeyayixoxela ngithi yabo sabe ekhulumene
sibona bathetha
exactly so nje abantu please mawuzazi ukuthi ke waganga esitolo somuntu umuthi ukhona umuthi abanye bazoba nenhlanhla abanye bazakimi abanye basahamba kwezinye izinyanga kusazoshuba ezweni lakithi eSouth Africa basazohlupheka abantu behamba becosha amaphepha
kunzima kakhulu mphulaphuli kunzima kakhulu dokotela macacisa balekile abantu bafuna babe nawo xa kunje
mfowethu umacacisa ubaluleke kakhulu yona into okufanele ugijigijime uyitholela yona ukuze noma zifike induku zamasulumane ebusuku zivike uvike umacacisa uvike ugijime uyathenga nje ekhemisi uvike mfowethu
uphinde futhi ubese uyafika nawe uyamxela uba zinto nafuneka zenze
impela ngizokutshela futhi uthini mfowethu into eyenzakalayo ikhemisi lami njengoba ngashilo amakhemisi inumber to book appointment it's 087
087
550
0 0      0      0││      0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
Instagram Dr. Kehlelezi kunjalo mfowethu siphinde sibakhumbuze abantu ukuthi uKehlelezi uyazalwa ngomhla ka 5 August.
Mhla ka 5 August kuzala ke indumandumandu madoda.
Unkulunkulu kunesibusiso sazobe sehlisa sivele ezulwini ngizoshare nobani.
Ayi he. Kunto izulu imeze zoyidlulisile dokotela. Eh yana ba mhlambi kusenjalo nawo.
Igaladina mfowethu respecting government law.
Yeah.
But I will have to see in one of my properties ukuthi ayiphe engayisebenzisa ngihlale nabantu because sizobe sikhuluma ngebusiness nanokuthi ukuze uphumelele empilweni wenza kanjani at an early stage noma usumdala usulahle ithawula because kunabantu abanemali but abangakwazi ukuthi bayisebenzisa kanjani so sizokwazi lelo la ngikukhuluma nawe ngithi this is the right way ubona uvusa ibusiness lakho lobuye lishayeke ingoba ushoda la nala kunabantu asebangena kakhulu emqondweni wabo umuthi sekuhlala kuduma umuthi ukuthi mina vele mangiye kukhehlelezwa nginika isigubu sika 2.5 million ibusiness lami izothi vu kanti you can have isigubu sika 2.5 million but if awunawo umqondo if you are not business minded vele lelo business lizoshayeka phansi you need to be business minded and ukwazi ukuthi lento umuthi wami nemqondo wami kuyamesha uhlangana kanje kuyalinka then ibusiness lakho lizoya phambili then talk to me ngizokutshela ukuthi ukuze leyo nto imeshe kanje bazothuthwele kanti no sengikunike amandla amasha
for sure ke if umuntu afuna ukwenza booking
office mfowethu uzawuya office
087 550 1177
yes baba
kunjalo ke umphulaphula ungaphosa ukuthi nembila yasisela umsila ngokuyalezela dokotela inkosi kakhulu siyabulela kuthola ixutha lakho omkhulu sodibana kukhona okuxelizayo bathi izobe zikhale kakhulukazi umuntu ebhekelwa kwivekezayo ngomvulo
siyabonga kakhulu mfowethu
dankitasiyohlangana
nabo mfowethu bayazi ngo-4 o'clock ekuseni
kunjalo nje izobe zikhala
danki
ashu